Glenn. Glenn. Auntie. Tell Glenn to come first. Kuja mbio. Kuja ushike.
Yo sé, amenís. Ndiwe mwingine. Hey. Hey. Ndio mwingine ama
huu tu unachukua video ama
si tu unachukua video afu nikiona zoma nini